wena ungangitshela ukuthi ngirelaxe kurelaxe isikhathi sabo gogo. Super strike zitho nomulini wafakazela ngi. King of Madamara music. Masha nayo si LSA wafakazela lapho enombulini. Nayo stawula starosa. Shizo wena mama.
I'm gonna make it. Fundela nawe.